Chineke. Ọ bụ gị ka a na-akwụghachi nkwa ekwere ka onye na-aza ekpere. Ha nụ m ekele gị na ịnapụtara m n'aka ajọ onye ahụ, wee mee ka m nwere onwe m. Hallelujah.